siyathobeka sayithoba sibonga nje ithuba lengxathi belikhuluma nawe gama kuphostelini. Uma silandela on ETV every Monday kusonga 7 ekuseni uvula ETV yakho until maybe 10 to 22 8. Ngicela ukuthi ngilandele na ku-Instagram alani underscore Enoch. Sibeka namhlanje iphupho elika Lucky Ombre, Lucky Ombre Sky, futhi ulucky gama u-Ombre Sky isibongo Lucky Ombre Sky. Uthi uphupho usenga ubise enkomeni, uphupho usenga ubise enkomeni. Naku esingakusho, ubisi luyinhlanhla, ubisi luyingcebo, ubisi luwumnotho, ubisi liyakhomba inhlambuluko, ukuhlambuluka okuthile. So naku esingakusho ukuthi number one, uma ukhupha la inkomo kupha umhluma uyisenga, loko kusho ukuthi lindela ukwenza inzuzo nokuthuthuka, ukuchuma nokuphumelela ngenxa yokuyikhandla nokusebenzisa amathuba owatholayo. 2, kuyenzeka futhi uma uphupha inkomo kube uphawu luhluma uyisenga olusho ukuthi kungenzeka kudingeka usukume mhlumbe ulungise mhlumbe umsamo noma-ke wenze nje umsebenzi kakhulukazi-ke esayekuhlanga ukuthi mhlumbe lakoma wakho ngesikhathi uyibona usenga, kungenzeka mhlumbe into izama ukukhomba loko. 3, yenzeka mhlawumbe singathi singokuphi inkomo kube uphawu loluhle futhi uma uyisenga olusho ukuthi umuntu ongase akhombe ngophakathi. Kodwa-ke kungenzeka kudingeka-ke ulungise mhlawumbe lapho into ethi into umsamo noma kuphinde kuhlambulule idalo ukuthi kungenzeka kodwa kunanazi into enhle eyiloku iyingcebo iyokuphumelela iloku ekwembatha ekulandela kodwa okwenza mhlawumbe lokusukuma uthintathinteke lapha nalapha bese kuqonda yabona. Kodwa-ke sesithi-ke number 4, uma uphupha futhi inkomo sithatha njengophawu lokuma isenga lungaphumi ubisi, ngoba sekungakhomba ukuthi sukuzobhena ney'nselelo ney'thiyo ekufezeni iy'fiso zakho, okusho ukuthi ngenzeka ungayitholi inzuzo nomhlomulo ofanele emsebenzini owenzayo njengamanje. Kodwa kasiphethe ngokuthi number 5 isingasho ukuthi uma uphupha futhi inkomo kube uphawu lokuma uyisenga lungaphumi ubisi, olusho isimo esinzima sezezimali ozobhekana naso nesidingo sokusebenza kanzima ukuze uzuze impumelelo noma ukuze uphumelele. So siyabonga kakhulu. Komunye kungenzeka malunga aphuma ubisi, uthole umuntu vele u-aplayele ama-funding endaweni ethile, kungenzeka umuntu ulindele imihlomulo ethile kuma-insurance izile sikhathi ungaphumile ubisi, ukuthi-ke kungenzeka uzodumala ngokuthi le mihlomulo ebefanele ngabe yawathola lawo ma-insurances noma le funding efanele ngabe yayithola laphayana ngekuthi noma-ke le loan oyithathile lakade uyithatha khona ngeke uyithole yabona. Siyabonga kakhulu, siyacela ukuthi nawe usibusise ngokuthi unikele kwi-channel, ngokuthi ulike le video, ngokuthi usubscribe kwi-channel, phinde silandele ku-Instagram uxolani underscore Enoch, Enoch E-N-O-Q. Siyabonga.